excited for her.
Amazing sana.
Yeah.
Na madam waziri leo ikiwa siku ya Akothee, maybe umejipanga vipi ki zawadi hivi sababu wewe ndo waziri.
Tumejipanga panga simtajionea. Yeah. You guys are here.
Yes.
Yeah. Okay, you'll see for yourself. Okay. Yes.
Thank you very much.